jewe nitwa Nizigiyimana Sifa mu kazi ka misi yose nsanzwe ndi umudandaza w'ibyamba maze imyaka itatu nkorana no mugambwe wezesha nukuri icya mbere cyoco noshimira abakozi ba wezesha baradufashije mu nyigisho bagiye baraduha kuko muri zijya nyigisho bagiye baraduha byaradufashije ku kuntu twagiye dukora baduhaye batwatanguriye ku mahera makeya ituru ya mbere umwe umwe yaronka 85 tukaca tuyariha mu ndwi kundwi kundwi nukuri jewe aho ngeze ubu ndashima kuko nari nsanzwe ndandarisha umutahe w'abandi ariko ubu naje nkoresha uyu wanje ndetse nokuranguza nkaranguza nkuko narangura ku bandi naradandaza ivyamwa aho ndonkeye amahera y'ituru igira 6 naciye ntangura kuja muri Tanzania ndarangura impuzu z'abana nkarangura impuzu z'abantu bakuze ndetse nibirato ngashiramwo nikindi ndashima ubwa mbere ntaraza muri wezesha nokuri nari nkenye umugabo wanje nta kazi yarafise cyandiyumvira ati none nzokwama ndondera ndumwe cyampitamwo kurondera akamoto ka okazio imoto iri muri marque ya TVC ndayironka ku miliyoni n'108,000 yakoze ubu umugabo wanje ari mu ibarabara akoresha iyo moto versema yinjira iwacu mbere twe mu rudandazwa twarahura n'ingorane abapolisi baratwaka ibintu kubera twari mu ibarabara ariko ubu twariyunganije turi ahantu dupanze turi abantu 14 tuca turarondera ibikaratasi byose bya ngombwa by'ubudandaza ubu nta mupolisi aza kutwegera aho dukorera ku mwaka turari hameri ku kwezi tukariha ibikenewe muri leta tugomba dutore amahe ingurane y'umunani ya nyuma kugira ngo badusohore ajya amahera jewe icyo niyumvira kandi nasabye imana ndizeye ko izokimfashamwo ko nzoba mfise kioske y'uwanje nigabira ntasangira kandi kandi nkacanja ikampara nkarangura ibintu kumutwe w'uwanje ntavuga ngo sangiye nabandi